all the praise. We give you all the adoration, O God. In the name of our Lord Jesus Christ. Akekho omunye unkulunkulu olinganiswa nawe. Akekho omunye unkulunkulu ofaniswa nawe. Heavenly Father, we come before thy throne with trembling in our hearts, with the words of gratitude, O God, even this morning. Baba siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu omile, okhona nozoba khona. You are unfailing God. You reveal your mystery, O God. Because when uNkulunkulu ongahlulwa ilutho, uNkulunkulu wethu onamandla usideli, Baba wethu olondolozi uIsrayeli, ongazeli ongalali, siyalithobela izwi lakho nasekuseni elinqamula imisedari yaseLibanoni elithulisa ihlathi laseKadeshi. Ingani izwi lakho liphuzisa izimbabala, Baba wethu, at the sound of your word, O God Almighty, every powers of evil they tremble, O God. Baba wethu onamandla onke, ngoba akekho omunye unkulunkulu olinganiswa nawe. You are worthy, O God. You are worthy of our praise. You are worthy of our worship. We worship you, Lord. We adore you, Lord. Spirit of the living God, take thy glory, Lord. Take thy glory, Holy Spirit. Even in the name of our Lord Jesus, siyaphakamisa izandla zethu. Sithunqwele. 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 Akekho omunye unkulunkulu olinganiswa nawe. Thank you, Lord. I really appreciate you. Unkulunkulu onamandla. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. If somebody can help me with this mic. Siyabonga bazalwane egameni lika Jesu. Sibonga umusa kaNkulunkulu, sibonga uthando lwakhe. Even though we are facing a challenge in the area of electricity, but ke uNkulunkulu muhle and uyazibonakalisa. And bazalwane, we want to worship him and to be assured, oh, this God, he never fail us. He will never leave us nor forsake us. He's great, uncreated creator, the sovereign Lord, omniscient, omnipresent God, all olam. Unkulunkulu osilondolozayo. You'll pardon us for the display. I think what most important ukuthi, believing that all our Bible, we have all our Bible, we don't rely on the display, because today we had that challenge. Lokuhamba kukagesi ubuye ushaya ama gadgets njengoba bobona kuloko kuphithizela. So we need to sort out everything after church. Amen. So you'll pardon us today ukuthi there will be no display, but ke wonke umuntu uzofunda iBhayibheli lakhe. Amen. How that sound? Okusho khona ukuthi uma ungajwayelanga ukuphatha iBhayibheli enkonzweni, ujwayele ukurelya kula ma display kuma screens. Namhlanje, ya kuyacaca. Amen. Glory to Jesus. Siyambonga uNkulunkulu. Let me first greet. I've got my father-in-law in the house. Kimuruti li yena bazalwana. Ake sishayeleni ubaba. My father-in-law izandla bazalwane. Egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga bazalwane, bonke abazalwane who managed to come to this service. May the Lord richly bless you. May the Lord keep you. And we thank God for you
And we thank God ukuthi kumakhaza kungenamanzi kungenagesi, but you managed to come to the house of the Lord. Awishayile izandla kakhulu ngalokho. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane. Don't worry. UNkulunkulu nathi. Hallelujah. UNkulunkulu nani?
Unathi.
UNkulunkulu unani?
Unathi.
Tshela umakhelwane uNkulunkulu nathi. God is for you. You see, sometimes isitha singasebenzisa yonke into. And isitha ngoba isitha sidomo. Singenza nje ukuthi kube ngathi ubuyele emuva kanti awubuyele emuva kukhona into uNkulunkulu ayenzayo. Ngoba umthetho wesitha asikhalkulate sibone ukuthi uNkulunkulu is above every orchestration.
Amen.
That is why I always tell people izola was in KZN bengisemsinga ngcwaba umamncane. Sibuye ngibuya izola ebusuku ngiye ngadriver ngabuya. Let me tell you something. Ukusindiswa kwemphefumulo lapha yanemsinga. Kuno mfundisi bethunyelwe inkosi. Uthi kimi, how I wish bonke abantu banga understand the impact of the kingdom and also ukubaluleka ukushumayela ivangeli elikhulu labantu. Mina ngiyangithokoze uma uNkulunkulu enza umehluko and uma uNkulunkulu abantu besindiswa baziwe endaweni ukuthi abanye abathakathi. It shows the power of the kingdom because the Bible says the kingdom of God is not in cheap wits, it's in power. Hence, Bishop Mtulu uti, when power meets another power, the lesser power must bow. I want to assure you ukuthi uma uJesu mamkele eyinkosi nomsindisi wempilo yakho, you are not as an ordinary Christian, but you possess power. Amen.
Amen.
We possess the power of God. Somebody say we possess the power of God.
Possess the power of God.
So, in the yodwa, when God speaks the truth, the Bible says, you will know okokuqala to Timothy. UNkulunkulu uthanda bonke abantu benze njani? Basindiswe, bafinyelele kuphi? Meaning, ukusindiswa is not a final destination. When you are born again, when usindiswa, it's not the final destination. Maybe we miss that point. Ukuthi awufiki usindiswe bese uthi complete. Uthi usindiswa bese lithi iBhayibheli bese uyafinyelela. It's another step on its own. Ekulazini ini iqiniso. Bese lithi iBhayibheli kuma gospel, you will know the truth. And the truth, because there is nothing that can set humanity free other than the truth. You will know the truth, and the truth shall set you what? Free. The only thing that set us free is the truth. So, it is a joyful moment when you see multitude coming to the Lord. Manje makhoba ngizunga hlekisa ubaba omncane lo shonene. I shared something ngoba nonkosikazi izolo nabafowethu ebengihamba nabo bakambatha. Bahleke baphele. Uthi hayi ngibone nabafundisi bephakamisa izandla ngathi amabhakabhaka. Senza kanje. Ganga. You see, bazalwane, maybe we are too familiar with power. Maybe we have come to a place of just taking the gospel ordinary. Whereas there is some areas as is seriously challenged that are hungry for the gospel tinesibonayo and for the same power tinesibona daily. Because tina sesifikele lapho sesifamilia noqobo sesifamilia nezinto ezenzakalayo nama miracles sesifamilia nawo ukuthi into yakhona. But nayi into ebalekile eyangibonisa izolo mangibonga umoya ingcwele, ngithi umoya ingcwele ngiyabonga ukuthi I'm a true representative of the kingdom even as emndenini. And I won't compromise the gospel for the sake of being loved and for the sake of ukuthi abantu mabengibona bashaya smile. No, I will never. Because one thing that will set people free is the true gospel of Jesus Christ. Ingakho lithi iBhayibheli izwi lesiphambano lingubula kubantu ababhubhayo kodwa kuthina esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. So ivangeli malifikile whether noma ubani endaweni noma uyinduna, you surrender. Sibona lapho amandla evangeli ukuthi lifikile ivangeli lomehluko. Ithi nduna izolo ithi yazi ngiyafisa mfokambatha njengoba lento oyitshalela ngoba ngiyabona abanye bazohluleka ukuthi bayimaintain. Ngcono ngabe kubuya wena noma ubuye umuntu ofana nawe azosiza la. Ngoba namhlanje into engiyibonile ingivula amehlo ukuthi ngempela uNkulunkulu ukhona. Ngiphakamisa izandla usakhuluma. Ngoba ivangeli malifikile awudingi ukumela abanye abantu baphakamise izandla. Uthi umhlabeleli izwi layihlaba inhliziyo langibonisa ukweduka ngoba ivangeli liyakubonisa ukweduka. Sengikhuluma ivangeli likaKristu. Ivangeli likaKristu is not for entertainment. It's a gospel of conviction. It convicts you. Bese kuba uthatha isinqumo uthi ngiyadinga. Ngiyadinga ivangeli. And what is the gospel? The gospel is the good news presented or proclaimed to humanity. And the good news, the settlement of the good news in the center of everything is Jesus Christ himself.
Amen.
UJesu yedwa opresentwayo. UJesu yedwa owafela abantu. UJesu yedwa owalenga emnqamlezweni. UJesu yedwa owathwala ihlazo lami nawe. UJesu yedwa owathwasa umkhele wameva. Bamthwala umkhele, bamthwalisa umkhele wameva. Bathi bayamhleka, bathi bayamhumilate, kanti abazi bayamconfirma. Ukuthi akakwazi ukukhuphukela ezulwini engavunywanga emhlabeni ezinkosi. Ngoba it's only the king that is worthy to have a crown. So Jesu waba ne crown eseya ethuneni, uyoba nama crown esezulwini, because he is the king of kings, he is the lord of lords. Shout hallelujah. Shumayela uJesu ongaphambananga. Jesu okhululayo. Jesu sindisayo. UJesu ohlukanisayo. Uma ufika kuJesu kunezinto eziklahlekelayo. Ngoba usuku ufike kupheleleni kwayo yonke into. Mawufika kuJesu ufika kulona ophumuza nayo. Othi wozani kimi nina nonke enikhathele nelisindwayo ngoba akusizi ukuhamba endleleni usindo omthwalo kodwa ubize igama lika Jesu lengoma lethi iyasinda umthwalo wami yitshe befaneke bathi uyasinda bese bathi sesifinyelelile kuJesu osikhulula emandleni etshe Ngoba awufiki uthi usufike kuJesu bese uloku uhlabelela uthi uyasinda umthwalo wami yitshe. Usufike kulophumuzana. Usufike kumaphumuza. Ophumuza abafelokazi ophumuza abantwana athatha iprostitute alenze preach. Yilo elithi iBhayibheli umuntu uma ekuKristu Jesu uyisidalwa esinjani okwaqala kwenze njani bese lithi bheka kwenze njani kuvela kunjani meaning kuyavela okusha kufanele kwenze njani kuvele kufanele kuvela kunjani okusha Ngoba uma sifika kuJesu akwenzeki okusha kungaveli Okwadala kwenze njani bazalwane kuyadlula And elithi iBhayibheli bheka lo bheka usho ukuthi observe You need to observe something new isivelile bheka kuvela kunjani okusha Akangibeke le strong one Awukwazi ukuthi usuku Jesu uqhubeke nokuthakatha kanti wawuthakatha Akwazi usufinyelela kuJesu uqhubeke la wawukhona eqaleni kanti usufike kumaphumuza Ngami nozoshumayela leli lalika Christ And with demonstration of power Webazalwane Akekho yokukhulula ngaphandle kuka Jesu. Lithi iBhayibheli uma indodana kaNkuluNkulu inikhulule noba ngabakhululekile ini impela. Ngoba uyindodana kaNkuluNkulu lithi iBhayibheli ku First John isifikile indodana kaNkuluNkulu yasinika ingqondo yokuthi simazo weqiniso futhi sikuye. Ngoba masifinyelele endodaneni Sifinyelele budodeni obupheleleyo. Oh amen. Ake sibheke le ncwadi le. Ngiyanibingelela nonke nishayele nizandla nonke ukuba khona kweni.
Hallelujah.
Colossians chapter 2. I'm going to read lapana. I hope sasekane niwaphetha amaBhayibheli. Verse 6. Verse 7 and 8. Zoloke ngokulokhu nje. Yeah. 9 and 10. Asifunde. Sikhuluma ngoChrist. Uligalabe libanzi. Ngongoshawe Zulu. Alabelimanzi
Ngongoshawe Zulu
manzi.
Kala meli manzi.
Oh no.
Moshe
wefu. Uli kala meli manzi. Kalam elimanzi, ngongoshe we Zulu. Jesus. impilo uJesu. Shout the name of Jesus. Uyaphila uJesu. Let's read.
Amen.
Colossians chapter 2. We're reading verse 6, 7, 8, 9, and 10.
Amen.
Yeah.
Colossians chapter 2, verse 6.
Yes.
So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him.
Continue. Somebody say continue.
Continue.
The Bible says, so then, as you have received Christ Jesus as what?
As Lord.
As Lord. continue to live what?
Your lives in Him.
Your lives in Him.
Amen.
Yeah. Ufunda verse 16, ufunda verse 6 bese ayafunda ngesiZulu. Yeah.
Ngakho ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu inkosi. Hambani nikuye.
Hambani nikuye. Njengalokho nimamukele uKristu Jesu eyinkosi. Hambani nikuphi?
Nikuye. Amen.
Yeah. Verse 7.
Rooted and built up in Him.
Rooted and built up in Him. Yeah.
Strengthened in the faith as you were taught.
Therefore, after that, you are strengthened in the faith as you were taught.
And overflowing with thankfulness.
And you overflow with thankfulness. That simply means mawusufike ku Christ abulahleki ukubonga, abulahleki ukuba thankful.
Amen.
For what God has done in your life through Christ Jesus. Hence, we come to the house of the Lord because with thanksgiving in our heart. That is why David at the enter his gates with thanksgiving in our heart. Because now let's cast the figure of Christ apparently ukumbonga for what he has done.
Amen.
On the cross.
Hallelujah.
And we're not just thankful, but we are rooted. We are built and rooted. You see, when somebody would to our kiwe, Ogusho konguti, begui mess. Uchesu wa figa wenzejan, wagwaka. Funda.
Niklilile
na kiwe guye. Ya? Therefore, after nyinto niyaqiniswa kuphi?
Ekukholweni.
Njengoba nenze njalo,
nifundisiwe.
Why li Bible lisho kanjalo? Ukwenzela ukuthi ningapheshulwa nayo yonke imimoya.
Amen.
Nivame ukubonga.
Bese niyanze njalo. Mumu umuntu ongabongi. Ngoba umuntu ongabongi usehamba ngokuthi hayi befanele kuyenzeke. Bonga. When somebody does something to you, bonga. Ungathi hayi because uyangizala, hayi vele irresponsibility yakho ukuthi angithengele. No, bonga. Teach also your children ukuba have a thankful what? Heart. Bonga. Siphika kwi generation engabongi. Engenakho ukwenze njani ukubonga. Kufanele thina senze njani sibonge. Have a thankful one. Nivame njalo ukwenze njani ukubonga. You may be seated. Nivame njalo ukwenze njani ukubonga. Yeah. Qhubeka verse 8.
See to it that no one takes you through captive hollow, deceptive philosophy.
See to it. It is your responsibility now, after being built and being rooted in Christ and being thankful in Him, you need to see to it what?
That no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy.
That no one takes you captive through what? Hollow and deceptive what?
Philosophy.
Philosophy.
Which depends on human tradition.
Because those philosophy, they depend, they entirely depend on human tradition.
Amen.
Yeah.
And the elemental spiritual forces of this world.
And you need to be careful. As much as it is a philosophy, behind it, there is this element, there is what?
Elemental spiritual forces.
Elemental spiritual what? Forces. Yeah.
of
there
this
are elementary
world.
Spiritual what forces that simply means ukhonza kwakho is no longer physical kuphela, it's spiritual.
Amen.
Anything that you are doing and portraying, it is spiritual. In a spiritual significance. Oh, help me, Holy Spirit, to teach this one.
Amen.
So, when you hear philosophers coming with new concept, twisting the word of God, you must know there is a spiritual element. There is elementary spiritual what? Forces. That is why it is no longer Christ's responsibility, but your responsibility. Utuzweni. Wafundisekani. You will not blame anyone who have deceived you. But it is your responsibility. Maintain what you have heard. Yeah? Funa ngesizulu.
Kwayani.
Kwayani.
Funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha.
Funa ngoba this thing. You see philosophers. They are very good. You don't need to undermine them. They are very good in terms of twisting everything and convincing. And it can even twist the elect. It can deceive also the elect. Malinji Bible, even the elect will be deceived. Don't think that philosopher akahambi yet, uhamba yet. Uhamba with a certain force. Elementary spiritual what? Force behind him. Because ayiki into emhlabeni engabekapa spiritual.
Amen.
Ayiki into epeka ehamba yodwa. Mawona umfundisi umbathemela. There is a spiritual kingdom backup on him.
Amen.
In order to execute and proclaim the gospel, there must be a force. It depends, Gaguti. Is it the evil force or the godly force? Because all of us, we proclaim. All of us, we are there to proclaim. But the execution and the message, it entirely depends. Ukuthi, what kind of a force or a spiritual that releases that message of anikizwa abantu?
Hallelujah.
Hallelujah.
Because yonke into, it works with a certain influence.
Amen.
Uma abantu beshaya amathambo la bathi vumani. There is a certain force. Into ekuthiwa vumani bo uvumelana ne force. Come on, uvumelana nani ne spiritual what force?
Yes, Lord.
That influence, that altar. So when usukuvumelana ne spirit that dominates in that altar, that influences the altar. Matuavumani. Now besutini. Uvuma loku. Kushuguti, I accept and endorse whatever message that is coming from this spiritual what? Evil force.
Yes, Lord.
Nyavuma.
Yes, Lord.
Ay. Fund.
Kwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha.
That is why kwayani funa kube khona onenze njani
onithumbayo ngokuhlakanipha.
Kumbula ukuthi nina sena release from captive.
Amen.
But uPaul uthi kwayani so responsibility ufuna kwaya.
Amen.
Funa kube khona onithumbayo ngani
ngokuhlakanipha.
Ngokuhlakanipha. Ya
Nangenkohliso eyize.
Nangenkohliso eyize. Kubeka.
Njengokwemvelo yabantu.
Njengokwemvelo yabantu.
Njengezifundiso zokucathula kwezwe.
Njengezifundiso zokucathula kwezwe.
Kungenje ngokuka Christ.
Kungenje ngokuka Christ. Lalani bazalwane, uKristu mayekhululo ba ngokhululekile impela.
Amen.
UKristu akakhululi bese uqhubeka nemthwalo. Angiphinde futhi. Akakhululi bese uqhubeka nani? Yayingeke intombazane yase Samaria lahle phansi imbizi. Kanti kuqhutshekwa nembizi.
Jesus.
Utholi encounter with Jesus. Uyahamba asuka lahle izinto bese ayomemezela athi wozani nizobona.
Amen.
Eh? Akathi kuphela nizobona nizwe. Lonze njani ongitshele konke. Meaning when Jesus efika he exposed certain spiritual influence.
Amen.
He exposed what? Spiritual what? Forces or spiritual things that influence your life. Ngoba usho khona ukuthi abantu abazenzeli ngokwabo. Kusuke kunomoya. Shout umoya.
Umoya.
Ungabona umuntu ethukana akusuye. Yini? Ungabona umuntu elwana namasonto akusuyi. Yini?
Umoya.
Kunomoya. Osebenzisa lo muntu. And lo moya ubonakala. Kodwa fanele kumanifest through a person. Ngoba umoya ukwazi ukukhuluma ungekho emntwini.
Amen. Hallelujah.
Idimona likwazi ukusebenza lingekho emntwini.
Amen.
That is why malikhishwa idimona liyaphuma. Bese lihamba liyovuta. Ngoba into eyenza ukuthi liyovutha likhalela indawo yale selitholile la ilwela la iokupaya lihambe liyovutha amanye amadimoni astronger than wona lona bese liyabuya liyocheck indlu ungayideleli that illustration esebhayibhelini liyocheck indlu ukuthi iklini na indlu mayiklini that simply means indlu is already occupied by Christ Jesus ngoba la khona uJesu ehleli khona alikwazi idimoni ukuhlala akwazi amanyala ukuhlala ayikwazi imimoya ukuhlala because Jesus has resided Jesus has occupied Jesus has a dominion over your life.
Amen.
Shout hallelujah.
Hallelujah.
So when Jesus has occupied over your life, no demon. Jesu uyena athi mayefika abone lo okwakhishwa wona ngegama lakhe. Athole sekuhleli yena. Sebusa empilweni yakho. Le esekuthiwa umuntu mayeseku Christu Jesu. Uyisidalwa esinjani esisha bheka okwaqala kwenze njani kuyadlula bese kwenze njani kuvela okusha that is why lithi iBhayibheli athi uPaul bazalwane ku Romans chapter 12 verse 1 athi bazalwane ngiyanincenga ngobubele bukaNkulunkulu kuba ninikele ngemizimba yenu. Ngoba inyama umoya umphefulu yasindiswa kodwa inyama isindiswa. Angiphinde futhi. Therefore fanele ninikele ngani ngemizimba yenu ibe umhlatshelo. A sacrifice. Ophilileyo nothandekayo kuNkulunkulu. A living sacrifice. Ukuze nizokwazi ukuhlolisisa okuyintando kabani kaNkuluNkulunkulu okuhle kupheleleyo nokwenjani bazalwane kulungile nokuthandekayo bese kuguqulwa isimo sani yenziwa njani. It is a lie from pit of darkness ukuthi makufika ubuNkulunkulu empilweni yakho you remain the same as you were. Uma kufika uNkulunkulu empilweni yakho akekho ozokutshela ukuthi yekela ukuxabanisa. Fika uNkulunkulu.
Amen.
Singamenza uNkulunkulu a failure. Amen. Kunomsebenzi owenziwe eCalvary. Awusambonani bazalwane?
Amen.
Kunomsebenzi opheleleyo owenziwa kuphi?
ECalvary.
Wathe fika uJesu wanqoba izinto ezi wadabula inqo itempeli izinto ezaziphansi zakhushulwa ezazi umfanekiso zaya kwitempeli langempela lasezulwini kwaba izinto ezazila ezaziyishadow ezazi typology of the reality to come za esikaMose zakwitabernacle zashiftwa zayo siwa phezulu. Hallelujah. Ingakho lithi iBhayibheli. Hallelujah. Looking unto Jesus, the author and the finisher of what, bazalwane? Our faith. Ngoba akekho omunye who is the author and the finisher of our faith except Christ Jesus.
Amen.
That is why manigxilile kuyo, you'll never be deceived by any philosophers and every element of spiritual forces. Bazalwane, Paul alludes again in Ephesians chapter 6. He says, Shomani. That means, ukhloma, ayikuthi, umususindisi, you relax.
Amen.
Usempini la. Tshela umakhelwane, sempini.
Sempini.
Tshela omunye, sempini.
Sempini.
Sempini. Uthi hlomani zonke ikhali zikabani zikaNkulunkulu zikamoya ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga, the strategic powers, the tricks of the devil. Ngoba awuthi mawususindisiwe bese uthi free way, uyahlonywa zonke ikhali zikabani zikaNkulunkulu zikamoya usumelane na wonke amaqhinga kabani kaSathane bese ayakutshela ukuthi asibambananga negazi nenyama kodwa sibambene nani? Nababusi nemimoya ababusi bakulesi sikhathi ngoba kunamadimoni esikhathi kunemimoya esikhathi kodwa thina sinze ayisithole imimoya senze njani. Come on, church. I stole the mimoya yesenze njani. Senze njani bazalwane. Sihlomile. Mubu umzalwane. Othe hayi. Sekwenzeka yonke into. Ngeke kusenzeka ngiyahamba nje. You are living in ignorance. Because the welfare, the spiritual warfare. Ngale sikhathi uthatha uJesu beyiqala. Usuhlomile akekho ozokulandelela asiye enkonzweni. Hlomile.
Haleluya.
Bese lithi iBhayibheli ningakuyeki ukuhlangana njengomkhuba wabaningi.
Haleluya.
Akekho umuntu ozolokhu ekulandelela ngoba already uhlomile. And into enza ukuthi enkonzweni uyohloma futhi. Njoba sila sizohlomisana.
Haleluya.
Uthi nobe ehluleka phakathi kwethu akahluleki.
Amen.
Aw, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nobe ehlekwa yizwe phakathi kwethu singabazalwana si hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yinakho lithi iBhayibheli lithi thwalisana babuthakathaka. Oh, hallelujah. Mina ninamandla. Glory to Jesus Christ. Ngoba into yodwa njengoba sila ngizokuhlomisa mina.
Hallelujah.
Ukuthi mawubhekene nempi kwakho wazi ukuthi kunoJesu okumele. Sinomali wabazalwane, sine advocate, sinomali ozwelana nanobuthakathaka bethu. Hallelujah. Hallelujah. Food. Kube kufunda.
Amen.
Yeah.
For in Christ all the fullness of deity lives in body form.
All the fullness of deity lives in body form. Yeah.
And in Christ you have been brought to fullness.
In Christ you have been brought. Yeah. You have been brought to what?
To fullness.
To fullness. Yeah. Kube.
He is the head over every power and authority. It's 10, but what is the number 9?
Yeah. Fund, verse 9, bomb food. No, verse 10 is where you fund, verse. See, fund again, peace, peace. Fund.
Ngokuba, kuhlala kuye ngokomzimba, ukugcwala konke kobuNkulunkulu.
Kuhlala kuye ngokomzimba, ukugcwala konke kwani? KobuNkulunkulu. Yeah.
Nigcwalisiwe kuye.
Nigcwalisiwe kuye.
Yena oyinhloko yemibuso yonke.
Uyinhloko yemibuso yonke.
Namandla.
Namandla.
Amen.
Yeah. Verse 10.
And in Christ you have been brought to fullness.
Yeah.
He is the head over every power and authority.
He is the head over every power and authority. That simply means you take advantage because of what? When you are in Christ, you are on an advantage side. You are on the victory side. That's why sishumayele ivangeli, sishumayele amadoda asemgodini, asuke emgodini, aphakamisa izandla athi khona ivoice esiyizwayo.
Jesus.
Wena basuqaba ukuthi amanga ngoba bebephethwe a certain element of forces, but makufika ivangeli lihlubula a certain forces, limelana na certain forces. Umuntu esemgodini uthi walo uphaka impi lona beke babulala, kodwa avela shintshe aphakamisa izandla. Yini into enza ukuthi esalende? Ukuthi lento le force beyimphethe, le force beyidominate kuye. It has been overpowered by what? By the Spirit of Christ. Ngoba makushunywa ivangeli lobuKristu lifika lahlumele. Ngoba izwi likaNkulunkulu linjengenkemba ekhalipenxa zombili liyahlulela izinto nemicabango. Glory to Jesus. It even judges our thoughts. It even breaks the marrow, the bone and the marrow. Glory to Jesus. Because it is sharper than the double edges. Shot. Magufiki izwi likaNkulunkulu alifiki liye kunjalo.
Amen. Hallelujah.
The power of the word.
Jesus.
Alizi uzo entertainer.
Amen.
Izwi. Kodwa lifike uzokushintsha. Kube Verse 11.
In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands.
Hey, what's that on? Kuye wasokwa. Hayi ngalosoko lolulwa le entabeni.
Amen.
Kodwa usokwiwe wena spiritual.
Amen.
Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Usokiwe wena what? Funda kubeka verse 11.
Your whole self ruled by flesh was put off when you were circumcised by Christ.
When you are circumcised by Christ, everything of your flesh were put off.
Amen.
Yeah.
Enasokela kuye.
Nasokelwa kuye.
Amen.
Yeah.
Futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla ngokuhumula umzimba wenyama.
Yeah. Verse 12.
Ngokusoka kuka Christ.
Verse 12.
Nimbelwe kanye naye ngombhapathizo.
Nimbelwe kanye naye. Ngani bazalwane?
Ngombhapathizo.
Hayi bazalwane ke sikhulume. Nimbelwe kanye naye. Ngani?
Ngombhapathizo.
Jesu. Nimbelwe kanye naye. Ngani? Ngombhapathizo. Yeah, funda in English.
Having been buried with him in baptism.
You have been buried with him In what?
In baptism.
In baptism. Yeah.
In which you were also raised with him.
You were not just buried. You were buried by, and also raised at the same time.
Amen.
Buried the old man. Resurrected a new man in you.
Amen. Jesus.
Buried an old man. Old ways. Sinful nature. Sinful desire. Sinful influence. Evil orchestration. Buried. Matumudu, who buried? That simply means that person does not exist anymore.
Amen.
Shalamaya katamaya andalama. Mature, this thing has been buried. It doesn't mean ukuthi le nto isayexist asazoyibona. Okusho ukuthi le nto le yaqitshwa. It has been buried. It is no longer, hallelujah, heavy in dawo nabaphilayo.
Amen.
Glory to Jesus,
hallelujah.
Christ. I send a man, talento, nabaphilayo. I nasabelo nabaphilayo. Because it has been buried.
Jesus.
That simply means, umufi. Hallelujah. Hallelujah. The old ways. Yaba umufi.
Hallelujah. Jesus.
Umakoba, okanye unoweli wakudala waresta, hallelujah, waphelwa, waba mufi, hallelujah, no longer exists, but then now you are no kwase resurrected a new creature.
Amen.
Jesus.
Hallelujah.
Resurrected a new creature.
Amen.
But the old man has been buried.
Hallelujah.
The old lifestyle has been buried.
Hallelujah.
The old schemes has been buried. The old things has been buried in Christ Jesus. And a new person has been resurrected. Ukalamash lebatosha takata. Has been buried, and then was a vumush omusha. Been resurrected. When you have been resurrected, you are not resurrected in your old lifestyle, in your old ways. Kwatoka vusumuntu omusha.
Hallelujah.
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 The new creatures. Glory to Jesus.
Hallelujah.
The devil is a liar. The devil will be shamed even tonight. Because Tina, we are new creatures. The old ways has passed.
Hallelujah.
Why little baby Baba has passed is because the old ways has been buried.
Thank you, Jesus.
Something that has been buried, it cannot resurrect.
Hallelujah.
When it resurrects, it's an error. That simply means you never came to Christ. Wafagis. You were buried with him in his baptism. Inako Uma Paul. Efike Philip incwadi yezenzo chapter 19 lithi iBhayibheli wabuza haleluya mhlani kholwa namukela yini umoya ingcwele but asizwanga nokuzwa ngomoya ingcwele wathi nabhaphathiselwa kuphi but ubhaphathiso lukaJohane wathi anazile olikaJohane lalisho ukuphenduka olikaChrist lalisi resurrection. Oh shamahanda, yele baba basha. Abantu abaningi basatrepe obhaphathisweni lokuphendula bengakafinyeleli obhaphathisweni le resurrection. Glory to Jesus. When you are resurrected, you are no longer resurrected as the old ways, but you are resurrected in a new form, in a new stature, in a new way. Because why? Jesus has raised you. Hallelujah. You were buried with him in his baptism and raised to life. Rise to new life.
Hallelujah.
You are no longer living the same life. You are no longer uttering the same words. Awusakhulumi njengeswe. Awusayethi njengeswe. Awusahambi sokweswe. Awusenzi izinto zeswe. Because wena, you are a new creature. Tell your neighbor and say, devil cannot deceive me now. I am rooted in Christ.
I am rooted in Christ. Amen.
Funda kubeka. Funda.
Amen.
Yeah.
You were also raised with him through your faith in the working of God.
This faith yakho ngoba ngaphandle kokholwa kwenzeke umthembu uNkulunkulu. Your faith, through your faith in God, you were raised in him.
Amen.
Sivusiwe. Hallelujah.
Amen.
Yeah.
Who raised him from the dead?
Who raised him from what?
From the dead.
UNkulunkulu wamvusa uKristu kwabafileyo. Ngoba even the message oyikholwayo, ukholwa wena ukuthi lithi iBhayibheli uvuma ukuthi uJesu uNkulunkulu wamvusa kuphi kwabafileyo. That means you believe in the resurrection of Christ.
Amen.
Because awukwazi ukungena kuvuko lika Christu uliphika uvuko luka Christu. Ngoba mawuphika uvuko luka Christu uphika amandla kaNkuluNkulu that were displayed. That simply means uthuthixo ungumxoki. Kanti ukusindiswa kwethu uvuma ngomlomo uvumana ukuthi uNkulunkulu uChrist uJesu uyinkosi and uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Oh haleluya. Wamvusa kuphi? Kwabafileyo. Lo uNkulunkulu uvusa uJesu kwabafileyo. Bese lithi iBhayibheli ubese kuba ukholwa. Bese lithi okholwayo. Ngoba hayo sontayo. Hayo joini sonto okholwayo ngeke saphinde enze njani ajabhiswa ngoba wenze njani uyakholwa atho hlabelelayo ngiyakholwa haleluya nami uyakunanga ngiyakholwa. Glory to Jesus. Ukholwa kwethu. Glory to yini ukholo. Ukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezethenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. Umuntu angafika ku athi uyambona yini uChrist. Uthi noma ngimamboni ngamehlo enyama. Kodwa ngiyakholwa ukhona.
Jesus, hallelujah.
Ya funda.
Nimbelwe kanye naye. Ngombhaphathiso ngokungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkuluNkulu owamvusa kwabafileyo.
Ya kube
nani ke ebenifile ngeziphambeko.
Nani nanifile ngenxa yani?
Yeziphambeko.
Yeziphambeko. Ya
nangokungasoki kwenyama
yenu. Nangokungasoki ngenxa yani bazalwane?
Yenyama yenu.
Yenyama yenu. Ya
wanenza nibe ngabaphilayo kanye naye.
Wanenza nibe ngabaphilayo kanye nabantu bazalwane.
Naye.
Kanye naye.
Esithethelela zonke izono zethu.
Wanithethelela zonke ini bazalwane?
Izono zethu.
Ini bazalwane?
Izono zethu.
Ini bazalwane?
Izono zethu.
Ini bazalwane?
Izono zethu.
Tjela makhelwane sathethelela izono. Funda in English.
13.
Just read in English, it's fine. It's fine.
When you were
in English.
Amen.
All chapter, all verses. Yeah?
When you were dead in your sins.
When you are dead in your sin.
And in your circumcision of your flesh.
In your circumcision of your flesh, yeah.
God made you alive with Christ.
God made you alive with what?
Christ.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Jesus.
I greet all those who are alive with Christ.
Hallelujah.
Yeah.
He forgave us all our sins.
He forgave us all our sins. Mbongu Jehova tu Davide, Mbongu Jehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami. Makulibonge igama lakhe elincwele. Malidumiswe igama lakhe elincwele. Athi yena othethelela zonke.
Jesus.
Izono zethu ophilisa zonke. Izifo zethu. Ayaye cancer yeye. Ayaye likhima yeye. Ayaya stroke ayeye. Ayaya deafness ayeye. Ayaya brain tumor ayeye. Ayaya HIV ayeye. Because he calls in Gosi. Epilisa zonke.
Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Zonke.
Amen.
His own.
Amen.
Zait.
Hallelujah.
Yeah.
Having cancelled the charge of our legal indebtedness.
What's in Sejan? He cancelled the record.
Jesus.
The charge.
Hallelujah.
Huh?
Amen.
The record that is standing against us has been what?
Cancelled.
Meaning, loku okwaku opposer, loku Satan, why a man ako, kwa cancel.
Amen.
Kube, I want you to take it in NLT.
Esehlangule incwadi yecala lethu.
Yeah.
Emelana nathi ngemiyalo yayo.
Emelana nathi ngemiyalo yayo.
Wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni.
Wayisusa. Bila. Eh? Yasuswa. Shift. Ise khona la. Yenze njani?
Sangulile.
Wayisusa ngokwenze njani? Ngokwenze njani? Ngokuyibethela kuphi?
Esiphambanweni.
Esiphambanweni, ya?
Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali.
Can I see? Can I have four people coming here? Bepete something. Four people quickly. Bepete something. Four people. No mungabuban. Bepete something. Just face that side. Face that side. Yeah. Face that side. Now pati taul ya imboza ng taul. Obo mama ba imboza la. Taul. Hey, nango mutezo strak. Ay. Kashleni. Oh, niggas, any sustain, and I'm going to be a towel. I'm busy towel appel. Oh, I'm busy shawl. Oh, just come in. Eh? Buga, when's the jan? When's the jan? Food!
Eba putri lababus in Abana Manda, Izikali, Wabatel and Getas Obala, Eba Mobangaso.
Jesus. Hallelujah.
Hallelujah.
He has disarmed them.
Hallelujah.
Amen.
Babselenan.
Luto.
When we fight them. Eh? When we fight them now. Eh? When we fight them now. Banan.
Jesus.
Hallelujah.
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 Once you register that in your mental capacity, in your Abdullah of Longada. Hallelujah.
Amen.
Once you register that in your subconscious mind, once you register that, engqondweni yakho, ukuthi Satan ulwa naye uphuqiwe.
Hallelujah. Thank you, Jesus.
What's that, John?
I'm going to say.
Jesu maye funa kuba humiliate wenze njani wasusa incwadi yamacala
haleluya
amelane nawe wayisusa ukuze mabenga mayizoba disarm bangafike bathi we have got a church, church number 1, church number 2, church number 3, church number 4, with so and so, we charge them. That simply means in the court, the spiritual court, uJesu wavele wathi ke lana icala lithethwa ngoba icala selibhadaleliwe. Mina, I am the one oyobabhadalela icala. uJesu waba yiprice, waba yiadvocate. Waba yijaji ebhekane ngqo nababusi wangena kwispiritual courts engena ephethe prize engena eyi-advocate umeli wabo bonke abantu noma bengamashi kodwa ezobamela. Haleluya. By his death on the cross, glory to Jesus. Was a figure. Was susing what he gubu. Eya imbelana na.
Amen.
Namakala.
Jesus.
After look, what at another step. What is this? Come on, talk to me. What is this? Disarm. He disarmed them. Bama bele sana lutho. Because uJesu usebaphucile. Ake ngikhulume namhlanje. Yithu Satane neyikhonzi zakhe zephuciwa manje.
Hallelujah.
Zephuciwa ikhanda.
Hallelujah.
Zephuciwa.
Hallelujah.
Isitha sepukiwa.
Hallelujah.
Asabuyeli phela kulezi ngoba mangabe hamba nohlala phansi. Benzenjan. Baputiwe. Namhlanje besizotshela umbuso obumnyama. Naphuciwe nina. Besizotshela amaprincipality. Naphuciwe nina. Besizotshela amagwirha. Naphuciwe. Besizotshela imimoya obumnyama. Naphuciwe.
Amen.
Besizotshela yonke imimoya emile that is resisting our prosperity and our breakthrough. Naphuciwe.
Hallelujah.
Naphuciwe. Naphuciwe.
Naphuciwe.
Oshamaya kata.
Hallelujah.
Shalama mamaya. Besizotshela yonke imimoya ehlala ngezingane zethu, ehlala ngamabhizinisi ethu, ehlala nge-career yethu. Naphuciwe. Sheshamaya. Eshamaya. Eshalakada. Eshkaladamaya. Besizotshela every power, every orchestration of the enemy. Naphuciwe. Ushamaya. You are disarmed. You are disarmed. We fight against you. Whereas you are disarmed, you cannot stand against us. Ngoba sizakuwe thina sihlomile. Sonke ikhanda sikamoya oshotha. Haleluya. Oshotha. Haleluya.
Haleluya.
Oshotha. Haleluya.
Achasu.
Baputiwe!
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 Umkhathi wonke waputiwe! The weapon asekho kubo Jesus Christ.
Hallelujah. Thank you, Jesus. I'm
sitting. Babutiwe. Their weapons are no longer with them.
Hallelujah.
But their weapons are with the King of Kings, the Lord of Lords, our Heavenly Father.
Hallelujah.
Our King of Glory, and the Lord God Almighty, the Bright Morning Star, the Lily of the Faith, the Soon Coming King, the Resurrected Babuti.
Babuti.
And invade territories. But sometimes we resist some territories. Esiyagu, I resist it because at Tinasas, ukuthi lama territories aphuqwa. Masifika kwi territory city, ayikho into engayiresist. Senaphuqwa nini? Shift. I am not my manager.
Hallelujah.
Any spirit that is messing up with your family, you need to rise. Because when you see for sin, in the new likeness, in the new ways, in the new image, in the new person, with Christ Jesus, you possess the power of resurrection. You possess the power and the display of the all sovereignty God. You are no longer under the influence of every evil or element of evil spirit. You are under the spirit of God. You are under the spirit of power. You are under the spirit of revelation. You are under the spirit of liberation. You are under the spirit that manifests the glory of the Almighty God. Therefore, you are no longer the same. You are no longer the same. You are a new creature. You are possessing the power. You are possessing the dynamis power, the glory of the Almighty God. Whether you are young, whether you are old, but there is power. Rise, church. You've got power.
Yes.
Rise, church.
Rise.
Universally, you possess the power.
Hallelujah.
Give me more, yonke. Yobumnyama. Yabuziwe. Christ Jesus has disarmed them. All their weapons.
Hallelujah.
All their orchestration. Baselena Makinga. Koti Kala Sekobu.
Jesus,
hallelujah. So in the name of Jesus, anyone who's sick under my voice, I declare you are healed.
Hallelujah.
I'm disabled. Anyone who's barren under the sound of my voice, I declare you are fruitful. You multiply. You possess the power.
Hallelujah.
You possess the greatness of the Almighty God. Onga sebenzi lana akahamba yosebenza. Siyathuma ngoba siyayivala yonke imimoya. Siyamelana na yonke imimoya. Siyamelana lonke amaqhinga kaSathane. Awana amandla aphuqiwe. We'll possess our land. We'll possess our possession. We'll possess whatever rightly belongs to us and to the generation to come. We'll possess our possession. Unapologetically so. No man abutu ya delay Satan. We want to come here and declare in the name of Jesus
There are no more delays. 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 There are no more backwardness. There are no more backwardness. There are no more frustration. There are no more discouragement. Because why? All of my king ake, our sasebenz, we mondo, epikuliwe. Ama king aka satan, our sebenz, engondwin, epikuliwe, my brother. Because your mind has been renewed. You know when to declare. You know when to fight. You know when to praise God. The problem, you need to differentiate izimbi eyifuna ukuthi ulwe nezimbi eyifuna ukuthi praise. Nezimbi ezifuna ukuthi udumise umworship uNkulunkulu. Goba, the problem anikwazi ukulwa phela yonke into ulwe ngayo kunezinto ekufaneke umdumise zenzeka umdumise maziqala zimanifest. Because why? You are manifesting the power, you are possessing ukholwa ngaphakathi kuwe. You also declare this thing has been nullified. Ukholwa kwakho ukukhuluma kwi atmosphere and a thick darkness, but bese create a light. Because you are not just possessing the power to create, but you are possessing the power to overcome, and the power to substitute.
Hallelujah.
And the power to and the power to shift things that are standing in the spirit realm against your prosperity. Can I declare as I close? Anything in your family that has been delayed, that has been frustrated with backwardness, evil petition, from today I'd like to declare with all families represented here, may you possess the power, may you possess the glory, may you possess the spiritual power of Jesus' resurrection to resurrect everything that was put on hold, that was delayed by the enemy, in the name of Jesus. I want to declare, awukho umuntu oyoma nawe. Aliki demoni eliyomelana nawe esikolweni. Akekho umthakathi oyomelana nawe nenzalo yakho. Ikoma lakho libusisekile. Insimi yakho ibusisekile. Isibeletho nesidi yakho ibusisekile. Izandla zakho ibusisekile. Ubuso bakho buyakhanya. Busibusisekile. Iinyawo zakho nayinyathela khona uyaphosesa. Ngoba lo mhlaba ungokaJehova. Izwe nokugwala kwalo. Wawusekelwa wawumisa phezu kwezilwane. Kwezintaba. Glory to Jesus Christ. When you are possessing the greatness of God. When ukukhanya kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Unamandla wena to overcome izinto noma ngabe ziza zikude. Ababelana nawe bayohlakazeka noma beza ngendlela eyodwa, kodwa bayohlakazeka ngendlela ezisikhombisa. Ngoba wena you possess the power of God. Beka according to Isaiah 41 verse 10. Ungesabi. Beka mina nginawe. Ngiyaphinda ngithi ungesabi. Qina umeshibinde. Ungesabi, fear not. You possess the power of Christ. You possess the power of Christ.
abafile bayovuka ngeyithunzelo zethu la sinyathela khona makhoba asafuna ubabeka izandla sifuna ukungena kwi dimension yokhula yokhula duze kwawo iphunga negubo esimbethe ifeli bavuzi hey! May we enter into higher dimensions. May we enter into higher dimensions. The dimension of Begizan. The dimension of Kulum. The dimension of Shul. Yes, choose this up. Abantu abaphile. The presence yakho. Impilo zabantu ayishintshi.
Hallelujah.
Yathi Clara, ithi mina ngokuqhamuka kwakho. Let God bring joy to the hopeless. Umusatha nekufaka amen. Okwazi. UmuNkulunkulu evumile. Uvumela ukuthi uyosiza nalabo oyobathola kulezo zinto. Ungathi mawungena amen. Uhlangabezana nabantu abani akokusimo sakho uthi aye sami nesakho siyafana, ayifani. Wena ufakelwe simeni ukuyokhulula abase amen. Uma uyodlula via hospital. Wofika ungene. Bese uyabatshela. Nonke ngokungena kwami la. Sengikhululekile. Ngoba inkosi indlulisela. Ukuze kuzokhululeka la. By your presence, don't undermine the presence on earth. But Jesus, don't undermine the power that you are possessing. Don't undermine the influence that you have. Lalela, lalela, see them that are going now. Ubambele, abag reject time, abag reject when, but rejecting the person work. Ngoba angeke vele usa fly with chickens. You fly with eagles. Chickens will reject you, whereas eagle will embrace whatever you are possessing, because you mount higher as the storm comes against you. Every storm that comes against you, it gives you opportunity, it gives you alignment to soar higher against the storm. Higher, the more the storm, the more you soar higher. Because when you move, weqebe likaNkulunkulu lento obhekane nayo ilula emehlweni kaNkulunkulu lento sibhekana nayo ilula emehlweni kaNkulunkulu lapha sibhekana nayo ilula emehlweni kaNkulunkulu bayachitheka. Ayahlakazeka balwa bodwa ababehlangane ngathi oh inkosi yabahlakazi ngoba thina asisayilweli siyadumisa alwe yena we praise we pray your name we pray your name we pray your name God, come on, celebrate with a shout. Celebrate with a shout. He's great. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I am a victor. In the name of Jesus,
in the name of Jesus,
in the name.
Jesus, 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 I am a victor when I go. In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
In the name.
In the name of Jesus.
I am.
In the name.
In the name.
In the name of Jesus.
In the name. Hallelujah. High five to your neighbor, said Marky. You are powerful. Say Marky, you are powerful. High five to another neighbor. Nonga Mazuti, you are powerful.
You are powerful.
And turn to another one and say we are powerful. We hasn't sakuluma kanje abanye haya bayenzi lento engishoyo. Mtshele nalomunye uthi you are powerful.
You are powerful.
You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are powerful. You are powerful. Amen. Siyabonga bazalwane. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Shall we partake with offering bazalwane? Shall we partake? After a powerful ministration, angel.
Hallelujah.
How many of you have learned today? You see, when you receive such powerful teaching, ushintsha yonke into, the level of your giving change, the level of your presentation change, the level of your attitude and of your appearance changes, because you have been empowered. Huh? Yonke into, you are no longer possessing doubt and fear. You possess the power of the Almighty God. Glory to Jesus Christ. Oh my God. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Awungu awusondele uzonikela. Glory. Keep the best wakho. Yabo? Unga keep the worst. I problem yethu masifika kunikeleni kuChrist.